To make a grace on Sunday on Vuma FM, it's just 3 minutes before 10 o'clock. Kangalesi skathi ngisuke sengitibamba sengiyavala namhlanje ngisencela ukunikeza nanti nje iverse John 14 verse 1 inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani kuNkulunkulu nikholwe nayimi amazwi ashiwo uJesu sezohamba emhlabeni uthi inhliziyo zenu mayingakhathazeki kholwani uNkulunkulu ngamanye amagama uthi uJesu uma ungafuni inhliziyo yakho ikhathazeke kholwa uNkulunkulu ngoba make wamkhola uNkulunkulu ayikho into engeke ayilungise asikho isimo angeke kwazi ukusilungisa ayikho inkinga angeke kwazi ukuyixazulula namhlanje manje ekuseni mhlawumbe unesimo odlula kusona mhlawumbe uneyinyembezi emehlweni akho mhlawumbe kunento engalunga ekhaya inhliziyo yakho uma ingakhathazeki kholwa uNkulunkulu ukuthi leso simo sakho uzosilungisa leyo ndaba yakho uzoyilungisa yikho into enamandla ukudlula uNkulunkulu uNkulunkulu ngathi wakwazi ukuvula ulwandle olubomvu Israel uhambe emhlabathini owomile engahlulwa yini ukulungisa impilo yakho nesimo esenhlizweni yakho inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani yimi nikholwe na uNkulunkulu. My name is Pumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.